The hottest DJ mixing the beats.
DJ Daliso.
Mixing the beats.
Jina la foni kuchoka kwa nafe lilo kustuku na bwela mfana wina wake ama spita po kumaso ndi wa humble liga mixa nyimbo mwazi ndi tumiza sample kumaso ndi wa fast ka talenti alinako mu 1 hour anamenya mavesi angapo kifana wa pro ama ziwa zochita muta imba limozi nyimbo koza kuhita anati ya bwela soma waka pesa ya pasi ama kala kuketo mbali zako machansi ya gabwela ndiguza na we utizape umubepe pensa mkuta za kutrape kuma muta menye ndi kresi ya ntu watatu ndugu uza se ito kala nyimbo wa shabu kendi zingo pusha na fedi za chuka siku lina makomo osewa za sekuka.
If I had a choice wezi to se fedi na kala baka kali and you had a choice kuma Yehova zose ya maziwa kali. If I had a choice wezi to se fedi na kala baka kali and you had a choice.
Takuma na gustu, kodi tipange wanji. Tipange remix hit song ya dibanji. Wina apoleba mavesi mwasanga sanga. Kupanga connect, kena kukala nzanga. Maseni anga, anasanduka ake. Padenu ziwa tanke ni alindi nzake. Gini ndi ya simpo after dose ya kumpoto. Kumatika ditishu pisa ndi maikoto. Wina zimufuta, nekuliso pamti. Kaya sindu ziwa tini ndi mahita ngati. Chuka nkosa yamba kuyamba menya maconcert. Bili ya tuku malawu fika po sponsor. Kuyamba na ndikosa yamba maziwa maiko. Kuma ndi makonto kama faya maiko. Simpu kwa osamba kukayimba kuyusa. Como na lifano luce.
If I had a choice was it to safety da kalambaka kali and you had a choice como Yehova zose ya maziwa kali. If I had a choice was it to safety da kalambaka kali and you had a choice.
Na nandila phone nzako uja wapita. Ine kukwila moto wanga osa tsimikiza. Yesa ndi kulota kuti mwina ndizuka. Kumodabwa siku lonse kuti likudutsa. Mafuso wanga pano wakusowa yanko. Sinikaziwa kuti ndizalepa nyimbo yako. Kumano wa matiti sama kweshe na malenga. Ndeshidi chose ya makonza choti mangotenga. Kaya ngozi, kaya matenda. Hanali nzanga zulonda muona hakuyenda. Kumano info yako ya ndipunzi sa lesson. Kuti sita wika ndipo mawa ndi inenso. Kama lilo pako boma kutenga advantage. Chikondi choti uli moyo sana kupate. Tumbuka osamba mpaka kuzadzi za sivu. Suna lifana wasimu.
I have never